ukuthula kwenkosi akube nawe sihlobo salalelo myalezo. Incwadi Numeri 27 verse 1 to 11. So funda siqaqanise. Kwase kusondela amadodakazi kaZelofehad ama ngasemnyango wetende lokuhlangana phambi kaMose, Eliyazi umpristi, abaholi nayo yonke inhlangano athi, ubaba wafelehlane wayengekho phakathi kweviyo labavukela uSimakade iviyo likaKhora, kepha wafa ngesakhe isono. Kungani igama likababa likhishwe emndenini wakhe? Yingoba engenandodana na? Sabeleni nathi ifa phakathi kwabafowabo bakababa. Yilonizwi leNkosi. Amen. Isihloko salo myalezo sithi, Women have rights too. Nabesifazane banelungelo. Sifunda nge-positive political action kulesi sahluko sika Numeri 27 eyenziwa amadodakazi kaZelofehad. Unyaka ka-2021 unyaka onomlando omuhle ezweni lakithi. Ngoba ngomhla ka-7 April kube umama uCharlotte Maxeke usaphila, ubeyobe eneminyaka e-150 ubudala. I-Women's League isho ngazwilinye ithi unyaka kamama uCharlotte Maxeke wokukhuthaza ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Ngalo mama wavela isiqubulo ngesikhathi sakhe sithi, wathinta abafazi wathinta imbokodo, nokuyisiqubulo sobunye sobumbano sokungavumi ukwehlukana bengabesifazane. Nokwenza ukuba-ke ngomhla ka-9 August ku-1956 abesifazane bezwe lakithi beyinhlaka zonke baya ePitoli beyophikisa ukubukelwa phansi kwesithunzi somuntu wesifazane nelungelo lomuntu wesifazane ngomthetho owashaywa ngo-1952 uhulumeni wabamhlophe. Bafike bazenza izethulo kwaye u-Prime Minister uJ.G. Strijdom, nokwenza kusuku lwakusasa umhla ka-9 August kube iminyaka engu-65 lo mbhikisho wenzeka. Lokhu-ke yikho ngikugcizelela ngithi sikufunda kulesi sahluko, i-positive political action. Hhayi esesikubona kwenziwa okudicilela phansi zikhungo zikahulumeni ngoba sikhalazela okuthile esifisa ukuba uhulumeni asisize kukho. Lo mama engikhuluma ngaye uCharlotte Maxeke wayekhuthaza ukuba besifazane bahlangane bayithuthukise babe balwele amalungelo abo. Sazi lokhu okumbalwa ngalesi sishabasheni somzabalazo ezweni lakithi ukuthi okokuqala ungowokuqala omnyama wabesifazane eSouth Africa ukufunda athole iBSc degree ngo-1901. Ungowesifazane wokuqala futhi ukubamba iqhaza kumkhandlu wenkosi uSabata Dalindyebo wesizwe sabaThembu. Okwesithathu esikwazi ngalo mama, ungowesifazane owakha isikole Everton nomyeni wakhe ngomnyaka ka-1908. Okwesine, ungowesifazane wokuqala owayekhona ngo-1912 kwizingxoxo zokusungulwa kwenhlangano ebusayo ezweni lakithi. Wafike wabamba iqhaza elincomekayo kulowo mhlangano, yena yedwa owabe khona kulowo mhlangano. Wafike kodwa ilaka lakhe walizwakalisa. Okwesihlanu esingakwazi ngalo mama, ungowesifazane owabamba iqhaza ekusungulweni kweBantu Women's League ngo-1918. Kuleyo ngqungquthela wakhethwa waba ngumongameli wayo, nanje ngoba namhlanje seyibizwa nge-ANC Women's League. Ngakho sizothi nabesifazane banamalungelo. Kulesi sahluko sifunda ngamadodakazi amahlanu kaZelofehad. Igama elithi Zelofehad lichaza protection against fear. Noma-ke lingachaza ukuthini leli gama, into eyenza umuntu asabe ukuphelelwa yithemba, ukuphelelwa ukukholwa kuba le nto ayenzayo izoletha iy'thelo lezi azilangazelelayo. Kwakuqala ngala madodakazi kaZelofehad ukuba nesibindi ayophonsela inselelo uhulumeni wesikhathi sikaMose no-Eliyeza umpristi, ikhulu kanye nomkhandlu wonke wamadoda wawuphethe uphambi uphethe umbuso ngesikhathi sikaMose unetende lokuhlangana esingakuthatha njengamanje njengephalamende. Ngakho bayakhona ephalamende lengaleso sikhathi olukubizwa ngokuthi itende lokuhlangana. Laba besifazane bavezwa bengabahlakaniphile futhi beyazi into ababeyifisa beyifuna kuMose ukuba balekelele kuyo. verse 3 baqala ngokuhlambulula igama likayise ukuba wayengeyona ingxenye yabavukela umbuso kanye noKhora bakucacisa futhi kuyise ukuthi akashiyanga ndodana ukuba ingaqhuba igama lakhe kubo ukuze bathi babewela beyongena emhlabeni omusha bese bethola nabo ukuhlomula ekwabucazweni komhlaba. Verse 2 sithola ke lesi sigameko senzeka ngemuva kokubalwa kwesibili amadodakazi kaZelofehadi amahlanu eza ngesibindi phambi komkhandlu kaMose bezokwenza izethulo. Inhloso yokubalwa kwakungikwazi ukuba umhlaba waseKhanani bewuchazelana kanjani befuna izihloko zemizi. Verse 4 amadodakazi aya sekuhlangenwe ayokwenza lesi sethulo se-positive political action ukuba makwazeke ukuba nawa ngabantu ayaphila badlulelwane bangabalwa kule mizi engenamadoda engenaba besilisa. Ngakho bafuna nabo ubulungisa ukuthi makwenziwa i-roll call yabawochazelwa umhlaba nabo bengabesifazane abahlomule kulokho bayokwenza lezi zethulo. Ngifisa ukuthi unake ukuthi lapha emhlabeni sehlukene amahlandla amathathu. Khona ihlandla labantu kulabo abangazi lutho okwenzekayo emphakathini. Kungakhathazi kakhulu, khona abantu abangenandaba ukuthi kwenzalani, liyaphuma liyashona ilanga, ngeke ubezwe bephawula ngezinto ezingahambi kahle emphakathini. Kunehlandla labantu nje elingazokwenzakalayo emphakathini. Number 2 lapha emhlabeni njengoba ngithi sehlukene amahlandla amathathu, kunalabo ababukayo okwenzakalayo emphakathini, hhayi ukuthi abazi kodwa abasiboni isidingo sokubamba iqhaza lwezinto ezenzakalayo emphakathini. Bashwashwatha nje emakhoneni kodwa bafuna ukuvelobala ukuba kukhona into abayinakayo ukuthi ayihambi kahle. Number 3 kunehlandla lalabo abenza umehluko emphakathini. Ngakho-ke laba benza umehluko emphakathini bayisigcunswana bancane, izwi labo alizwakali ngoba kunemajorithi engazi kwenzakalani. Number 2 kunemajorithi eyaziyo kwenzakalani kodwa engayimisela ukubamba iqhaza elibele ukuthandaza ngoba yazi ukuthi impumelelo nenkululeko boyithola ezulwini, izindlu ezinhle boyithola ezulwini. Engathi lapha emhlabeni abazidingi izindlu ezinhle, kuqhutshekwe kushaya imithetho ebacindezelayo, balibele ukuthandaza ukuthi izinto soyithola ezulwini. Bathandeka inkululeko, izulu lokuqala silithola khona lapha ngoba uJesu ufundisile ibandla ukuthi alothi malithandaza lithi umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Intando kaNkulunkulu imiselwe abantu bonke ukuba baphile impilo enenkululeko. Yile ntando kaNkulunkulu lebizwa nge-sovereign will of God ukuthi bonke abantu bamiselwe ukuphila bekhululekile kungekho kubacindezele. Yintando kaNkulunkulu ukuba udalile umhlaba ukuba siphile kuwo ngenkululeko ngale yakokucindezelwa. Ngakho sizothi lesi sahluko nabesifazane banamalungelo, kodwa nakho engifisa ukuba sikuqaphele kokuqala ukuhlakanipha okwenziwa amadodakazi kaZelofehadi. Okokuqala, verse 1 to verse 2, ungesabi umelobala uma ubulungisa bungenziwa. Verse 1, uma ilungelo lakho licindezelwa phumelobala. Ngoba uverse 1 uveze twase kusondela amadodakazi kaZelofehadi, yiba nesibindi ungabi lufudu, uzivalele kwigobo londa ubewazi kahle kunento engakuhleli kahle emoyeni wakho. Zingakhi izibazi ey'fihlwe ngabesifazane bedlulela umuntu obaphethe, umuntu obaphethe ngesihluku obaphathela isikhali ethi wathi ubu ngobe sisengiyakuxoboshisa. Bangakho abafa abashiya iy'ngane zabo, bangakho abafa abashiya izilonda emindenini bebethule bevikela umhlukumezi wabo. Women have rights too. Sikule nyanga yabesifazane kumele kwazeke ukuthi nabesifazane banamalungelo. Ungayifihli iy'bazi zakho, khuluma ukuthi lesi sibazi sivele kanjani, senziwe ngubani. Ungamsiza umuntu ongayimiseli ukuguquka kwisimo sokuba nobuntu ekwempilo yakho uma ekuphakamisela isandla kanye, ungacabanga ukuthi okwesibili angeke asiphakamise. Futhi nawe uma uyithola kulowo mgodi, khuluma ungalondi ihasho ngeke waligibela. Women have rights too. Umuntu wesifazane akekho obuthakathaka. Umlando uyakuveza lokho ezweni lakithi Africa ukuthi umbuso wamadahomi wavikelwa ngabesifazane ababezibiza ngama-Amazons. Lo mbuso bawuvikela kusukela ngo-1625 kwaze kwaba u-1894. Lo mbuso wamadahomi kulesikhathi sethu sekuthiwa yiBenin. Izwe kiBenin likhona lapha isiqhingi siphakathi kweNigeria neTogo. Leli butho lama-Amazon lavikela umbuso wabo kuma-Europeans bawahlula. Ngakho-ke sizothi-ke bawulwa lo mbuso, bawulwela umbuso wabo baze banqoba. Kodwa kwathi lapho behlulwa khona yingoba kwase kufa abesifazane abawu-17. Uqaphele ukuthi kusukela ngo-1625 kuze kube ngo-1894 balokhu bayalwa abesifazane abayadoda awayimisela ukusukuma ayovukela izwe ayelibele utshwala, ayelibele ukuphila impilo engena-direction. Kodwa abesifazane bama kusukela ngo-1625 kwaze kwaba ngo-1894 baze bafika lapho bekhathala khona. Kodwa bezivikela isithuthi kusemlandweni ukuthi ikhona into eyake yabanjwa abesifazane vikela ikusasa labo, ikusasa lezwe labo. Kwafika la bekhathala khona ngoba amadoda ayilibelele ukuyidakelwa nje utshwala. So kungacabanga ukuthi umuntu wesifazane ubuthakathaka, uyakwazi ukucabanga, uyakwazi ukuyilwela into ayifunayo. Lapha kwisifundazwe sakithi KwaZulu Natali ngo-1876 ibutho ley'ntombi zenyunce zenqaba sezijutshela ukuba zigqagqe nebutho uDloko. Leli butho uDloko lali laselingeke lisayo ukuyoqhubeka liyolwa izimpi. Ngakho kwase kujutshwa lezintombi zenqucu ukuba kube yizona eziyovusa imizi yaleli butho. Zase seyikhuluma igama zilisa komkhulu ukuthi ucu alulwingani. Zakufela, zabulawa, zibulawela ukuthi ziphikise igama elivela komkhulu. Kodwa esikuthandayo ngalo lesi sisho saso esithi ucu alulingani kwenza ukuthi abasele ngasemva bakufunda, bakuqonda ukuthi intombi ixoma la ithanda khona. Women have right too. Umfana umqabayo ma ungazi ukuthi wakwabamba iqhaza nabesifazane banamandla okubamba iqhaza esizweni. Umntwana umqabayo kaJama ongutade wabo wenkosi usenza ngakhona, nguye umbeki wamakhosi kusukela kusenza ngakhona. Wenza konke okusemandleni ukuqhwakela esigqikini sobukhosi. Wasiza isizwe sikaZulu sabumbana saba yinto yinye, safunda ukuyiqhayisa ngobuzwe ba kuze kube namhlanje. Iliba lale nkosazana lilapha eFryhead baqhulusini esigodini esibizwa ukuthi isigwegwede. Umntwana umqabayi ukwenza kwakhe kokufikela isihlalo sobukhosi kuyefana nokwenziwa uNdlunkulu waseGhana uya asemthewa. Isihlalo asifikela kwakungesesizwe sakhe i-Asante, abizwa njengamanje lelizwe libizwa ukuthi yiGhana. Salwelwa yilo wesifazane owabe nguNdlunkulu uya asemthewa. Wazalwa ngo-17 October ku-1840, wacimeza ngo-17 October 1921 eseneminyaka engu-81. Wayengeyena uNdlunkulu kuphela kodwa ezweni lakubo eGhana uvezwa njengomlimi, avezwe njengomsopolitiki, avezwe njengesikhukhukazi sasinakekela ukuthi amalungelo esizwe awangacindezelwa. Walwa elweni isihlalo sobukhosi kusukela ngo-1883 kwaze kwaba ngo-1888. Sebeyithumbile inkosi okwakumele ngabe iyahlala ezihlalweni, sekukhotheme inkosi yayingaphambili kwaze amabhunu aqambisa leyo mpi ngokuthi i-War of the Golden Stool. Uya asenthewa, walwela ukuthi ayibuye inkosi la ithunjelwe khona. Athi amadoda eqhela, wasethatha isinqumo sokuthi hhayi, amadoda ake eze esigcawini sakomkhulu. Afika agcwala esibayeni, wayesethi khumlani izingubo eniyigqokile ngoba usho ukuthi abafazi yinina, amadoda yithina. Amadoda ethi esathithiza, wayesethatha isibhamu wadubula ebheke ngakubelungu ukuthi aba babuyise inkosi ethunjiwe izohlala esihlalweni sayo bankoba ngoba wesifazane esukumile elweni lungelo lesizwe ngoba wesifazane ungumhlaba owesifazane uyigubo yesizwe owesifazane uyinqolobane yesizwe banamalungelo abekho buthakathaka laba besifazane basondela bazokhuluma kuMose basondela bakhathazekile ngekusasa lomndeni wabo nalabo esike sakhuluma ngabo ngenza isibonelo ngabo base-Afrika babekhathazekile ngekusasa labo bekhathazekile ngekusasa lesizwe ukuthi asinakuvuma kuqhubeke into esiyaziyo ukuthi ayinabulungisa akekho yokukhulumela kangcono uma wena uthule kwisimo obhekene naso bazalwane bami akuzona zonke izinto eziyolungiswa umkhuleko ezinye zidinga thina ukuba sihlangane sihambe imihlangano njengamadodakazi kaZelophehad awubamba umhlangano wokuba sewukwenze njani uma sesifikile ezweni lesethembiso uma thina singahlangene uma singayazi into esiyifunayo webathandekayo noma idimoni ungalishumayeza ngaliphi ivesi alisoze laphenduka lamamukela uJesu lonke idimoni liyakhuzwa lonke idimoni liyaxoshwa ngomkhuleko egameni likaJesu bese liyagudluka kanjalo nohulumeni masilokhu simkhulekele esithe akasozayazi into eyisidingonqangi sethu angithi uhulumeni uyidimoni kodwa ngizama ukwenzela isibonelo ukuthi idimoni uma ulishumayeza angeke liphenduke limamukele uJesu ngoba liyazi ukuthi indlela yokugudluka ukukhuleka umkhuleko likhomandwe egameni likaJesu kanjalo nohulumeni uma sibele ukuthandaza ezakhiweni esithandaza kuzona singayi kuhulumeni siyothi amanzi asinawo imigwaqo ayilungisiwe lokhu nalokhu sidinga uba silungiselwe khona uyongazi okumele akwenze uhulumeni wethu sukuma ulwela ilungelo lakho lithi verse 2 maphambi kaMose akhuluma kwakusenhlizweni yawo okwesibili engifuna ukubambe kulo mnyalezo verse 3 to verse 4 ihlela into ozoyethula kubantu abacindezela ilungelo lakho verse 4 abesifazane bayibona inkinga babekuyo basebeyaya bayochacisa kuqala ukuthi igama likababa wabo liyosuselwana emndenini wabo njengoba engenandodana yini yikho selicinye igama lakhe bathi sinikeni ifa nathi phakathi kwabafowabo bakababa akasizakala umuntu ongaboni ukuba unenkinga kodwa laba besifazane basondela bayosenza isethulo sokuthi thina siyaphila simele igama likababa siyaqonda ukuthi esikhathini esiningi kuthiwa wethu wesifazane asikho isidingo sokuba anikezelwe utho ngokuyolithatha lolo lutho ayogana nalo akulona iqiniso ngoba nowesifazane unama-jeans kayise kubalulekile nawe unelungelo ukuba kuhlomule konke okuhlonyulwa ngabanye ukwazi ukuba ilungelo lakho licindezelwe akukusizi kakhulu uma inkulumo yakho ingahlelekile bahlala phansi bayihlela into abazoyikhuluma bamazi nozokwenza izethulo phakathi kwabo ukuthi ubani ozofika abe umkhulumeli wethu sesifikile emkhandweni ophethe izwe ngakho ngizothi okwesibili wokwazi ihlele futhi into ozoyikhuluma kumuntu ocindezela ilungelo lakho ukuze akubuyisele okuyilungelo lakho okokugcina kulo myalezo verse 5 to verse 11 ilungelo lomuntu lihlonishwa uhulumeni onobudlelwane noNkulunkulu uNkulunkulu nendaba babacindezelwe yikho azozibiza athi uyindoda kubafelokazi athi ungumondli weyintandane ngoba uNkulunkulu nendaba nokuthi umuntu ophilayo oyisidalwa sakhe ongumfuziselo wakhe akangabi khona umuntu ogcobagcoba ilungelo lakhe bantu besifazane phakamani njengala madodakazi amahlanu kaZelophehad kuyinyanga yenu bonakalani nibambe iqhaza nenza konke kokuthuthukisa imiphakathi kokuthuthukisa imindeni yenu kokuveza ilakaleni ningathuli nihlukumezeka ningayimbozi indoda encindezelayo ngoba ngaso sonke isikhathi baningi abaze bafe bethi mangiyoveza ukuthi usedlwengula ingane kuyobe ukuthi sesinganukelwa impuphu kungena kuleli khaya ingane nezimbuzini noma inkomo yini edlwe ngulindodakazi yakho njengobuthule nje. Inkomo yini elimazile njengoba uzothi akahlawule ngenkomo kwisenzo sakhe. Women, you have rights too. Sukumlwele ilungelo lakho. Unkulunkulu wabususokuzwile manje naphakade. Amen.